Laba baka sibonelo Savings and Credit Cooperative Society seba kukhanze kubalulekile ukuthi banikelele inhlangano ye Hope House kanye ke netindlu tetindzaba ngetintfo ke letitawubalusito. Le nhlangano yaka Hope House iniketwe ke emashiti asempetseni kanye ke nema gloves. Tindlu tetindzaba tiniketwe noma ke tinikelelwe ngawo ke ma surgical mask kanye ke nema sanitizer. Vice Chairperson waka sibonelo lenguye ke umnumzane Charles Khumalo uvetile ukuthi ke lena ke indlela lababuyisela ngayo esiveni.
Surgical mask.
I would love to take this opportunity to express my sincere gratitude on behalf of the other media houses for such generous kind gesture. Actually, as journalists, we're exposed to COVID-19 on a day-to-day basis because we interact with people from time to time. So this donation will go a long way in making sure that we are spared from the COVID-19 pandemic. So we are so much grateful for it.
Kange Fathers Welingwenya lungu acting director enhlanganweni yaka Caritas ukhulumele bona baka Hope House kanike uchazile ukuthi lokhu ke lokunikelwe kutoba ke lusito kakhulu kule nhlangano letintfo letinikelwe setitonke tingabita ke tinkulungwane letisihlanu nemashumi lamane 54,000 wemalangeni etinzabeni te Maswati Channel kubika nohlahlathwala ngina nontobeko Thabetse kamanzini.